Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usephila kanzima umfanyana oneminyaka engishumi nanye ovuvukalelwa isandla ngendlela engaqondakali. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibola khona le video. Uma ngokuqala usijoyina leli khasi wamukelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Inzima impilo kumfanyana oneminyaka engu-11 wasenkolokohlu amukelani bayanda nenophila nesifo esingaziwa sokuvuvukalelwa isandla. Lo mfanyana ohlala nogogo wakhe kulandela ukudlula emhlabeni kukanini ukuthi usehlale nalenkinga yesandla eminyaka engalithola usizo. Ngokusho kwelungu lomndeni unokulunga nene uthe uamukelani bayanda nene oneminyaka engu-11 wazalwa nayo lenkinga. Ngaleso sikhathi kwakungakabonakali ukuthi izondlondlobala ngalendlela. Utshele iphephandaba isoleza ukuthi ngaphambi kokushona kukanini ubelokhu emisa emtholampilo nasesibhedlela kwahlabisa kodwa ubengalitholi usizo oluphelele. Emva kokudlula kukanini ubesesala nogogo naye osemdala ongazange anake ngaleso sikhathi ukuthi alisukumele udaba lakhe. Kuze kwaba yingo 2019 latshelwe khona ngabantu ukuthi akaphinde alisukumele udaba ahambise ingane esibhedlela njengoba isandla bese sikhula ngamawala kuchaza ilungu lomndeni. Wathi uma ifika esibhedlela enkosi Albert Luthulu wafika watshela ukuthi angeke akwazi ukusizakala umntwana njengoba imbhede igcwele isikhala asikho sokuthi alaliswe. Bamtshela ukuthi bayobuye bamfonele uma isikhala sesikhona. Kuze kube yimanje kubekwa ukuthi ugogo usalinde ucingo oluvela khona esibhedlela Albert Luthulu. Kanti indaba yalesandla kube ukuthi sesikhula ngamawala nengane isakwazi ukudlala kahle nezinye izingane njengoba uma sike sathinteka kube ukuthi sibhlungu futhi ke kubuye ngathi siyasinda njengoba uyaye asithwale ekhanda. Okulumela umnyango wezempilo kwaZulu Natal umnomzane Mtuncalane uthe silitholile udaba lomfana sesihlele ukuthi ngesonto alethwe esibhedlela enkosi Albert Luthulu kuze ngomsomluko azobonwa ngodokotela ukuze akwazi ukuhlola ukuthi uzosizwakala kanjani. Siyazwelana kakhulu nomndeni sizama ngakho konke okusemandleni ukuthi umfana alithole usizo. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.